igihugu cy'ibyiza aha bakirikije bazora bahashikanye no kwizera Yesu Kristo gusa
ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nkuko mwamaze kubibona uyu n'umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza urahawe ikaze rero kuba uhisemo gufata uno mwanya kugira ngo ukurikirane ikiganiro cy'uno munsi ikiganiro cy'uno munsi kiravuga ngo hakwiye gufatwa ingingo itandukanye n'izindi zafashwe ubwa mbere bitabaye uko isi iriyubika ahazoza harabura iyi niyo ntumbero y'inama COP 26 yiswe ko irikiragarukira ibidukikije ishangema climatique bashize imbere ibi nibyo tugiye kurabira hamwe mwa kino cigwa ariko kandi nkuko regrema canke icivugo dukorerako ntitujya kure ibyanditswe byera turaraba ibiba hama tukabikompara tukabigereranya n'ibyanditswe byera hama ibyanditswe byera bikaduha intumbero nziza yo gukorerako twamara kuyibona ugatangura kubyamamaza yewe nimwumve iki jambo ry'Imana ririkorera abwira abantu buno munsi imbere yuko twinjira mu ido n'ide gicigwa nkundira mugenzi twishire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga uhoraho itandara kizima wewe ushobora byose mwami utegeka bikaba ukavuga bigakomera izina ryawe ririhabwa icubahiro igihe twiga ijambo ryawe duhe kuzirikana yuko uri umuremyi wacu de kuzirikara yuko nahi icaha cyake kikatwonona wewe muri wewe honyene niho hashobora kuronkera intsinzi niho hashobora kuronka amahirwe akomeye mu buzima bwacu nico gituma mwami tuje imbere yawe kugira ngo ubwo twumvirize ijambo ryawe ureme gushasha ubwenge bwacu n'imitima yacu duhinde inganizo nziza yo kugenderako mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen uko mugenzi nari impeje kubivuga icigwa cuno munsi kiriba kibanze cyane kunama mpuzo makungu kopi ya 2026 iri kubera mu gihugu cy'Ubwongereza i Glasgow muri Ecosse inama ninama idasanzwe n'izindi nama zagiye ziba zidasanzwe ngira ngo ino mvugo muca muyumva ni kuvuga ngo ni ibintu byateguwe ariko kandi biri kubandanya birondegwa gushigwa mu ntumbero y'ababitanguje bagomba ababitanguje ni migwi ikorera mu buryo bw'igwihisho itagaragara igaragara ku isura nk'abagira neza abantu baronderera neza kirakiri nka muntu cyose yamara muri iyo neza baba ariko bararondera baba bihishije ibindi bintu biri nyuma yo kugirira nabi uwo wese yoba ari kure canke yabo ariko yegereye Imana ibi tugiye kubiraba mwa kino cigwa kugira ngo na cyane cyane muri ya ntumbero yacu yo kuguma tubaza umurinzi w'i Siyoni ariwe byanditswe byera ati tubwire mbega igihe kigeze he bagenzi mwa kino gihe ni gihe cyo gufata murabona mu gihe cy'intambara usanga hari abadoriya bagenda bakaba bicaye nko ku misozi cyangwa ahantu hubatswe harehare ku buryo umwasi akiza gusa baba bamubonye mwa kino gihe rero ni gihe gikomeye bisaba kuba nk'abadoriya kuguma twitegereza ntituzimire canke ngo tuje bunyantege nko n'umwanya na mutonya ahubwo tukaguma kuri Yesu Kristo ati Yesu duhishurire tubwire mbega igihe kigeze he mu nama igihe yatangura hari ku itariki imwe ni kuwa kabiri w'ino ndwi nyene turimwo aho inama yari igiye gutangura inama igira 2026 y'isi yose igarukira ibidukikije muri ino nama ubwa mbere kubera yabereye mu Bwongereza ni kuvuga ngo umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza niwe yatanguye kuvuga nko gutanga akeye kwakira abantu bitabye iyo nama kugira ngo abakire ariko mu majambo iwe mu kubakira yakoresheje ano majambo muri no discours ngiye kubabwira turaza kwiheza ico bibiliya ivuga kuri ano majambo mu nyuma ariko ndagira ngo ubanze wumve amajambo bavuze ayariyo yavuze ati hasigaye yavuze ati ibi bintu tugiye gukora ntago ari filime ntakagira umuntu n'umwe abyumva nka filime iya koresheje ino mvugo nka filime ni kuvuga ngo ntiwumve yuko ari nkuru gusa ziriko ziravugwa nk'ibintu bitabaye ahubwo ni ibintu biriko biraba hasigaye umunota umwe gusa iyi si ikijima ni kuvuga ngo bakurikije ukuntu ihindagurika ry'ikirere ririko riragenda nta buzima bwa kazoza buhari yavuze ati ubuzima bwa kazoza dufise bungana n'umunota umwe gusa yavuze ngo uyu iyi si umuhero wayo urahari kandi uyu muhero wayo w'isi ni uguhondobera ku bidukikije changement climatique yerekanye yuko ibidukikije ubushuhe buri ku rugero rubi cyane ku buryo hasigaye abakurikije umuvuduko biriko hamwe hatogira igikorwa nta dufise agahe gato ko kuba kw'inosi kangana n'umunota umwe yaciye avuga uko dutegereza ni kuvuga ngo uko atacho abantu tugira icyo dukoze niko ibintu birushiriza kuba bibi turi bwikangure bwijimye ubuzima bwo ku isi bwose bwaheze acavuga ati ni kuvuga ngo dutegereza kugira icyo dukora none ubunyene abana kuzogikora muri kazoja canke ngo abana bacu abari bo bazogikora yandi majambo yari karababwira ati ubunyene turi buve ngaha dutoreye umuti kino kibazo yerekana yuko abantu bari ngaho mu nama na wenyine arimo nibo bantu bonyine bahari bashobora gutorera ibibazo isi yose ibi turaza kubigarukako reka tubanze turabe uwarayoboye inama nawe uwarayoboye inama nawe igituma icigwa cy'uno munsi twagihaye umutwe uvuga kuriya niki kintu turabira kuwarayoboye inama yatanze introduction avuga iki ibintu bagiye kwigira ko mu nama yavuze ati inama zose twakoze hari ibintu twafunditse kandi twafunditse ibintu byinshi ibi ntitwokwirirwa kubivuga twarabivuze ku cyane nibijya abahinga bagenda bavuga ati isi iriko irahondobera bivuye kubyuka baragerageje kubigabanya ku mashyamba turigwa kudateragira amashyamba hamwe n'ibindi muzamwumva bavuga byokogwa kugira ngo hashobore kugarukirwa ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe ibi rero byose nibyo yavuze ati twaragerageje turabikora ariko nta kintu na kimwe byavuye ni kuvuga ngo kugera ku nama ya Paris ibyo bari baremeranije ko barabishyize mu ngiro ariko nta kintu na kimwe cyavuyemo niko yavuze aca aravuga ati byumvikane rero yuko muri ino nama nta kutugarukana mu bintu twari twaravuze kera kuko twarabikoze biranka mu yandi majambo ariko aravuga ngo hategerezwa gufatwa iyindi ngingo itandukanye n'izindi ngingo bari barafashe muri kazoza iyo niyo ntumbero y'inama yatanzwe Joe Biden perezida w'igihugu wa leta zunze ubumwe za Amerika asariwe akuriye ubutware bwiwe ari bwo buganje isi nk'uko nawe abyiyemerera yavuze wewe ati abantu mwese mwaje ngaha muri ino nama aha bagiye batanga amadisikuru maremare ariko ndi gutanga utujambo tumwe kuko byose nitwo bigaruka hano mu cigwa ariko gusa ndi kubereka amajambo bagiye bashikiriza iyo yari karerekeza mwebwe muri ngaha mwaje muserukiye izi yose ni kuvuga ngo ababatumye barabizeye mushobora gukiza isi uno munsi cyanke mukayica isi iri mu minwe yabo rino jambo igihe twariko turagihweza yavuze twaribonyemo ikintu kidasanzwe rino jambo twabonye yuko ari jambo ryo kwereka abantu igrade bariko hama wamara kubereka igrade bariko ukabona hamwe batokora ico kintu igrade yabo yobitibutse bamaze kwishira hejuru nabo babiteguye gufata izo ngingo nyene zituma baguma bari hejuru cyane baguma ari abantu bemewe ibi nibyo Joe Biden yakoresheje yavuze ati twebwe turi ngaha mu nama ni twebwe karuhariwe isi yatwize ituzana hano muri ino nama swat dutegereza gufata ingingo ibanezereza tukabarokora cyangwa tukabica nibyo uno mugabo yavutse ariko kandi ndabibutse yuko igihugu perezida w'Ubushinwa hamwe na perezida w'Uburusiya batitabye inama batayitabye ibireka turaza kubiraba imbere ariko reka rero dusanzwe twamaze kumva inama iri kiraba kandi twamaze kumva za introduction z'abantu bamenyekana bamwe bamwe bavuze kumbure mu kindi kigwa tuzovuga ibindi ariko ibi bintu bano bantu b'abanyepolitike bavuze reka turabe iyo biri ko birerekeza nico bibiliya ijambo ry'Imana ryoryo rimurikira ibirenge byacu ritubwira ubwa mbere ikibazo duca tubanza kwibaza ni iki mbega ibi bintu byihindagurika ry'ibihe byatewe biterwa n'imyotsi biterwa no kubura kw'amashamba biterwa n'iki imbere yuko utorera umuti kibazo biba bikwiye yuko ubanza kwiyumvira ati mbega solution ni yahe ni kiki cyateje ibibazo nkuko tubizi igihe Imana yari ihejeje kurema Adamu na Eva yabajyanye atugiye mu itanguriro kugira ngo tumenye ibintu byose uteza kumenya ibintu byahereye igihe Imana iremye Adamu na Eva ibajyana mu itongo rya Edeni ibaha indinganizo nziza yo kubaho ijambo ry'Imana rimbarira ngo bari barekuriwe kujya ku biti byose ariko kandi igiti kiri mu itongo rya Edeni bari barabujijwe kukijya ko kuko umunsi bakiriye ko bategerezwa gupfa igihe Adamu acumuriye itegeko ry'Imana uko ryavuze yategerezwa gupfa urupfu rwatanguye kuza ijambo ry'Imana rimbarira hagiye mu itanguro igice cya mbere ngo ukwegeye isi umuvumo ibintu byose bica bitangura kuba bibi ububi bwagiye bwongererekana gushika n'umwakiro gihe impamvu ibi byose byaje byavuye kukubera ikiremwa muntu kirenze itegeko ry'Imana ryari ryahawe iyo tumaze kumva ngo byavuye kukubera ikiremwa muntu kirenze amabwirizwa y'Imana umuti ngaho cawumvikana kugira ngo bino bintu bihagarare rero abantu twari kureka kurenga ku mategeko y'Imana hamwe abantu twese tureka ubusambanyi gutukana kubesha kuyicana gusenga ibigirwamana n'ibindi uko ibyagezwe cumi bitubwiye haha umuti ku isi wocuboneka nico gituma Imana yavuze ati kubera yuko abanyakibi bobo babandanya kuba benshi birakwiye yuko ndimbura abanyakibi icyaha kikavaho cyamara kuvaho abagotsi bakabona kwibera mu mudendezo hariya mu byahishuye Yohana igice cyaho cya 22 harabitwereka yuko kugira ngo Imana ishireho ijuru rishya n'isisha nuko icaha n'abanyacaha bazobanza kurimbuka. La première solution niyo yiyi. Ikindi kibazo twokwibaza, mbega abantu batuye ku isi ni cyaye kindi kintu bokwicara ngo bakore kugira ngo bashobore gutorera isi ibibazo? Barabizi neza. Papa Francisco mu nyandiko yiwe yise Laudato Si yarabyanditse nawe aravuga ati, abantu birakwiye yuko tugaruka ku Mana tukayumvira, ariko kubera yuko ririya jambo Satani yakoresheje hariya mu itangiriro mu guhenda Eva ryo kuvuga ukuri kuvanze n'ibinyoma, aca aravuga ati tukagaruka kwitondera isabato y'Imana, iyo nayo kera yaboneka ku munsi ugira indwi, hama mwaka ino gihe naho iboneka ku munsi wa mbere. Abaracanze abantu rero bacanze. Solution turi kuvuga niyo nyene n'abari bakwiye bagiye gufata, ariko kandi iri ni ikinyoma. Ibi nta handi biri ko birerekeza. Dukurikije ano majambo y'abantu bantu bose barerekanye yuko atayindi solution ihari atari uko abantu bumvira iby'Imana yavuze, ariko kandi hakumvira iby'Imana yavuze bobo baca bumvira iby'umuntu yavuze bitwa ngo ni umuserukizi w'Imana. Uyu ngo agiye kubakira ubwato bwa Nowa abantu bose bahungiremo ku buryo mu 2027 bazoba bibereye mu isi y'iparadizo ya hano ku isi. Reka tugende turabe icyo jambo ry'Imana ritubwira. Igihe Satani yarekurigwa kugenda kugira nabi Yobu, Yobu Imana imaze kurekura, Satani icitwa ikibi cyose yagikoreye Yobu. Ibyanditswe byera bitubwira iki? Bitubwira ngo kubera abantu barenze ku mategeko y'Imana, abantu bagiye kure y'Imana, Imana ngo yarabakuye ku buntu bwayo ibakura kikigongwe cyayo, ibyago Satani arungika ku muntu wese Imana yarekuye bica bitangura gushika ku isi. Isi yarirukanye Imana, Imana irigira ya isi iha icyicaro Satani bivuye mu gukora ibyaha. Gutyo ibibi Satani acatangura kubirungika ku isi nk'umuntu asuka amazi adakama. Ushaka kubisoma reba muri Yesaya igice cya 24 ku murongo wa 4 gushikana 5. Nkuko twamaze kubivuga, ni murabi ibintu bigiye gufatwa bizoba bisa nk'ibyo kumvira Imana ariko bihakana ubushobozi bwayo. Inyishu iboneka muri Yesaya igice cya 20 ku murongo w'8, igice cy'8 ku murongo wa 20 nako havuga ngo nibatavuga ibihwanye n'ibyagezwe, dusubire ku byagezwe no kuri bya bishinga ntahe, nibatavuga ibihwanye nabyo bazokwama mubwira ntibuce. Ni kuvuga ngo inyishu ni kugaruka ku byagezwe by'Imana. Ihereba rero ukuntu Satani acanganya ibintu, abarira abantu ngo nimugaruke ku byagezwe by'Imana byo kuruhuka isabato, ariko akabahindira kuruhuka ku isabato y'ikinyoma. Urumva ukuntu Satani acanye ibintu? Mwabyumvise, isolisiyo iri mu kwitondera ibyagezwe by'Imana. Kubera yuko Satani atacyiza dushakira acazungurutsa ati nimuze mwitondere ibyagezwe by'Imana, ariko mugende kwitondera icyagezwe kitari cyo. Mucyite ngo muriko muritondera Imana, ariko muriko muritondera icyagezwe kitari cyo. Mbega murumva bino bintu bagenze ukuntu bimeze? Bino bintu murabitahura? Intumwa Pawulo yari yarabivuze hariya mucete yandikiye icete cya kabiri yandikiye Timoteyo igice cya kane ku murongo waho wa gatatu. Yaravuze ati, kuko igihe kiza batazokwemera kuvu kwigisha kuzima, ariko uko amatwi abajya yifuza kumva ibibanezereza. Nka kino gihe cyacu abantu benshi bariko baranka kumva ukuri, ariko bakishimira kumva ibibanezereza gusa. Byerekana iterambere, byerekana icyogirira umuntu hano ku isi, amatungo yabo, imodoka zabo n'ibindi ntibyononekare. Ubagira inama ababwira ati ibintu byabo ariko arabitorera umuti, bararyoherwa cyane, bari kumva yuko bokwama babwirwa amakuru meza yibaryohera. Ibibanezereza ibyo bashize imbere, ibyo bumvise kera babwiwe n'ababyeyi babo, nibyo uno munsi bariko barashyira imbere. Ukuri kukavugwa, ikibazo cyubazwa. Mbega nawe mugenzi nturi muri aba, ndi kubwira abanyumviriza bose ijambo ry'Imana uno munsi riravuga ati niwumve. Niwumve. Icyigwa kibandanya kitwerekeza hehe? Igihe Imana Yesu Kristo yari iri hano ku isi, ibyanditswe byera bimbarira ngo haje umusore w'umutunzi. Iyi nkuru murayizi mwese, ariko hari ikintu ngiye kuberekera ko umusore yakoresheje imvuga avuga ati, Mwami Yesu nkora iki kugira ngo nzoragwe ubugingo budashira, kugira ngo nshobore nanjye kubona ibyiza birushirije ibindi byiza gukora ibindi, mbega nkora iki? Yesu inyishu yamuhaye yamubwiye ati, mbega mu byanditswe byera havuga iki? Mbega havuga iki? Ibyanditswe byera, mbega mu byagenzwe havuga iki? Havuga iki? Uyu musore aca avuga ati, iyi byagezwe njyewe narabyitondeye. Iyo uvuze ngo ibyagezwe warabyitondeye, haba hakwiye apulikasiyo. Yesu yaciye amubaza ati, yaciye amubwira ati, reka ndabe yuko wabyitondeye, bati ibyo utunze ubihaboro. Yari yabyitondeye ku rukoba gusa, ariko atabyitondeye ku bw'urukundo. Nicyo gituma mugenzi duhamagarwa kwitondera ibyagezwe bivuye ku kwizera gusa. Imana tubyitondera bivuye ku kwizera gusa. Ok, icyigwa rero kiriko kiratwerekeza hehe? Matayo igice cya 12 ku murongo wa 24. Matayo igice cya 12 ku murongo waho wa 24 hagira hati, ariko abafarisayo babyumvise baramubaza bati, uyu ntashobora n'ikindi gusenga abadayimoni atari Bezaleluri umukuru w'abadayimoni. Abafarisayo narabwiye yuko ari abantu baba barashyizeho ibintu bibobitse, bagenjwe gusa kunegura. Bamaze kubona ibyo Yesu Kristo avuga, baravuga ati uyu muntu n'umukuru w'abadayimoni. Abantu bafise ibintu bemeye badashaka guheba ngo bihane, bakurikira inyigisho nziza ya Bibiliya, ha kuvuga ngo bihane bave ku bintu biri gukorwa n'abantu by'imigenzo hamwe n'ibindi, ariko bari kurondera gufata izindi ngingo nka ya yindi Adamu yari agira afatiwe muri Edeni yo guhitamo kugenda kure y'Imana no kwirwanira ku giti ciwe. Cyanditswe byera ibandanya bitubwira iki? Reka dusome muri Yohana igice cy'indwi ku murongo waho wa 17. Yohana igice cy'indwi ku murongo waho wa 17 hagira hati, nihaba hari ugomba gukora ibyo wakunda azomenya izi nyigisho ko zavuye ku Mana, cyane ko mbivuga ndigeneye. Hariho umuntu ashaka gutira kugira ngo azoragwe ubugingo budashira, azoragwe ubwami bw'Imana, nta yindi solution ategerezwa gufata, nta yindi nyishu ikwiye gufatwa, ni gusubira mu byanditswe byera akemera ijambo ry'Imana Bibiliya yuko ryavuye ku Mana kandi akemera yuko Imana nayo ari ishobora byose. Umuntu afata ingingo y'ingene wenyine niwe ashobora gukira mwa bino bihe bigoye cyane gutahura ibyari byo. Ibyanditswe byera niyo nkenzo, ibyanditswe byera niwo ntumbero. Abagira ubwenge hariya mu migani igice cya gatatu ku murongo wa 13 avuga hahiga umuntu wese yirongera ubwenge. Mwa kino gihe birakwiye yuko tugira ubwenge butandukanye n'ubwenge bw'abisi. Ubwenge bw'abisi bafise bitandukanye cyane. Mwa kino gihe birakwiye yuko dusekengura tugacekengura kugira ngo dushobore kugira ubwenge. None abanyabwenge nabahe? Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda niyo itwereka abanyabwenge. Bibiliya iriko iravuga abari bo ku murongo wa 11, nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo noye kugucumura ko. Umunyabwenge wa mbere ni umuntu abika ijambo ry'Imana mu mutima wiwe kugira ngo yoye gucumura ku Mana. Aha niho ubwenge bwa mbere buva. Abandanya umunyezaburi atubwira ku murongo waho wa 18 ngo kwezesha amaso yanjye kugira ngo mbone ibitangaza byo mu byagezwe byawe. Umunyezaburi asaba ati ikindi gikomeye cyane Imana itunganya amaso yiwe iyashyiremo ubushobozi bwa Yesu Kristo kugira ngo ashobore gutahura amabanga yihishije mu byagezwe by'Imana, ariko rukundo gutsindanishizwa kubwo kwizera hamwe n'ubugingo buzohabwa umuntu wese yitondeye ibyagezwe by'Imana. Umunyezaburi abandanya avuga mu mirongo ya 99 ya kino gice nyene. Umunyezaburi ku murongo wa 99 yanditse amajambo akomeye avuga ati mfise ubwenge buruta ubw'abigisha banje bose kuko ibyo wihanikirije ari byo ndimburira. Umunyezaburi aremeza noneho ko n'ibi by'Imana yamaze kumuha amaso, yamaze kumufasha akagendera mu ijambo ryiwe. Aravuga ati uyu muntu ameze uku afise ubwenge buruta ubundi bwenge bwose bwo ku isi. Nabyumvise, nta bundi bwenge bubaho ku isi. Ubwenge buza bukubwira ngo wice amategeko y'Imana, ukore ikintu kidajyanye n'amategeko y'Imana. Ubu ntabwo ari ubwenge, ni ubupfu, ni kwishyira hejuru gusa tacura tacu ushoboye. Ku murongo waho nyene w'ijana na kangahe? Ku murongo w'ijana na cumi na kane, ku murongo w'ijana na cumi na kane haravuga ati ni wewe byigisho byanjye n'inkinzo yanjye nizigira ijambo ryawe. Aba nibo bagize ubwenge bizigira ijambo ry'Imana, ibyo byavuze byose akaba aribo bizigira. Ijambo ry'Imana niryo rishobora kutubera inkinzo rigatuma turwana urugamba rwimirije kandi tukaba mu mutigiri w'abantu banesha. Abanyefeso igice cya gatanu ku murongo waho wa 14 gushikana ku murongo wa 15. Abanyefeso igitabo cy'Abanyefeso igice cyaho cya gatanu ku murongo waho wa 14 gushikana ku murongo wa 15 haragira hati nico bituma bivugwa wikangure usinziriye uzuko uve mu bapfuye Kristo arakumurikira. Ijambo no munsi ry'Imana ririko riravuga iki? Ririko riravuga ati ikangure igihe kirihuta, ubuhanuzi buriko burasohora. Imana iriko irahamagara ngo bantu banje nimubiwe nimwifatanye nabo. Biriya barimo na nk'inamico bafise ibyo bagendereye, bafise ibyo bifuza gushikako. gukira kwacu tugufise mu mana mu ijambo ry'Imana Bibiliya niho honyene hari ubukiriro ijambo ry'Imana rirakubwira ati nico gituma rero uno musi wewe nanje turiko turabwirwa ati nitwikangure igihe kiriko kirihuta ubuhanuzi buriko burashika abisi bari mu myiteozo n'imiteguro ya nyuma yo kugwana intambara ya nyuma abakristu nabo bahamagarirwa ati reka gusinzira ahubwo nimwitegure mwikangure ubuzimire ntibu batware ikibazo wewe uri kurumva ino mburi canke urici ubwenge bwawe uri kuriyumvira amatungo yawe agiye guhombera mu inosi nitugira ishambu hano muri inosi tuyibayemo turi ingenzi niba mugenzi witegereje ubwami bw'Imana menya yuko atakintu ukwiye kugira ikigirwamana mu inosi ahubwo tuyibayemo turi ingenzi twigira iwacu mu ijuru niho heza niho heza aho Yesu Kristo yaduteguriye ibi ugomba kubyemera cyangwa ukareka uvuze ati oya njewe ino sisini yanjye naho abahinga bari kubarorongera uburyo bwose bayibungabunga ngo bayigarure mpera n'impera ukirikirahera ntizokwama kandi si naho yobirahagumye wewe oho ntuzokwama uzopfa hahiga umuntu afata ubugingo bwiwe akabuhungira muri Yesu Kristo Yesu yatsinze urupfu atsinda n'ibibazo byose umurimwo nawe uba waratsinze hariya ni mu gitabo cya Yeremiya igice cya 17 ku murongo w'8 kubera yuko hahiga umuntu yironkera ubwenge ni kubera iki hahigwa umuntu yironkera ubwenge Yeremiya igice ni cya 17 ku murongo w'8 kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi gishorera imizi yacu iruhande y'uruzi kitumva izuba iyo ryatse ariko kikamana itoto kizorinda kwigarira mu mwaka w'uruzuba kandi kizoharuka kwama umuntu yagize ubwenge arahiriwe kugira ubwenge ni kumva ijwi ry'Imana rikubwira ati binyuma yabo bagabo bari mu bintu bidafise iyo bifashe n'iyo bipfa ureke kwifatanya nabo mu byo bariko barakora byo kurenga amategeko y'Imana ahubwo ufata ingingo yo kuza nawe ku rufatiro wifatanye natwe kwitondera ibyagezwe by'Imana n'isabato irimo muri icyo gihe uzoba ugize ubwenge kandi ugize ubwenge nta kintu na kimwe kizoba kigutera ubwoba amaso yawe azoba yiteguye gusanganira umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza ndarikira abategereje ukugaruka k'umwami wacu Yesu kwa kabiri mu gihe abisi bari mu nama iyi nama bayitiriye ngo niyo kugarukira ibidukikije ariko kandi iteraniyeho kwigira ukuntu bagiye gushitsa ubuhanuzi bwo gucobogoza no kugirira nabi abantu babategereje ubugaruka kwa Yesu Kristo nibyo ariko kandi ibi turiko turabivuga turi kuvuga intumbero bo bafise Imana ibonye igihe kitaragera bashobora kuzomara zino ndwi zibiri bakava yata kintu bafunditse kubera yuko n'ubu twamaze kumva yuko perezida w'igihugu cya Amerika Joe Biden afise ubwoba bwinshi kandi byamubabaje cyane aravuga ngo perezida w'Uburusiya n'Ubushinwa ngo bakoze ikosa rikomeye bamukoshereje cyane cyane kuba bacyitabye iyo nama tuzi neza yuko bino bihugu nabyo ari bihugu bitura bikomeye mbega ingingo iri bufatirwe muri mu Bwongereza muri ino nama Uburusiya n'Ubushinwa ruzoyakira gute? Ni kubera iki batitabye ino nama? Mbega Imana yoba idashaka yuko bano bagabo bashika ku ntumbero yabo muri uno mwanya canke ibi ntabyo tuzi. Ariko twebwe icyo duhamagarwa n'ijambo ry'Imana Bibiliya ni ukwitegura, naho Imana yokwegeza agahimbere gatonya. Yoba aragahirikira duha nk'abategereje kugaruka kwiwe kugira ngo twitegure twongere twamaze dutange iyindi mburi ya nyuma ku batari bwayimenye. Nicyo gituma kano gahe hamwe kuramuka kabonetse ntagaragahe ko kuryama no gusinzira mu gihe ino nama izobikoranye ikazohera ku igenekerezo rya 12 za kuno kwezi. Natwe abategereje kugaruka kwa Yesu Kristo dufise indwi, iyi ndwi yahariwe amasengesho kugira ngo natwebwe tuje mu nama yo kwiga kuzohangana n'ibibazo n'akaga byimirije biri imbere. Ni kuvuga ngo umuntu atiteguye muri iyo migwi ibiri azoja mu mugwi ugwanye abera. Ni kuvuga ngo azohinduka ibikoresho. Murabona mu ntambara abatazi kugwana bahinduka abantu bikoreza imifuko y'ubududu n'ibindi. Titujanire hariya umugu ubifatiye urabikoreza ibintu ati jana hariya jana hariya, hama nawe akarugenda mbere kugeza naho atamusirikara muri nyuma usanga ari karagenda. Rero abantu batitegura muri ino migwi ibiri yakire Yesu Kristo aje kumapasenge yuzuzwe mpemu y'urushayi mpemu ihambaye cyane, uyu muntu azoca yifatanya no ku rundi ruhande. Mwa kino gihe rero muri ino ndwi tugiye gutangura abategereje kugaruka kwa Yesu Kristo tugiye kuja ku mavi kugira ngo dusenge. Ariko kandi niba twongewe agahe gatonya twiga ukuntu tugiye kugakoramwo ivugabutumwa rihambaye. Ni igihe cy'uko umuntu aheba umwanya agaheba n'ibyo afise kugira ngo abizane bikore igikorwa cy'Imana. Ni igihe cyo kwitegurira kugwana urugamba rwa nyuma. Ariko ni muramba barasi, ndi kuvuga urugamba rw'amasasu, ndi kuvuga urugamba rw'iby'impemu, kwamamaza ubutumwa bwiza bw'abamarayika batatu kugira ngo abantu bose bamenye bihane imbere y'uko igihe cy'umwijima kiza. Mugenzi, imburi y'uno munsi iguhamagarira iki? Iguhamagarira ati mu gihe abisi bari mu myitozo mu myiteguro bicaye bariko baratugirira inama, mwibuke yuko mu minsi iheze bino bintu bariko barakora bari babishyize muri filime batugerera abategereje kugaruka kwa Yesu Kristo babagereranya nk'ibikoko bizotera isi. Ariko kandi baravuga ati bino bikoko kubera yuko mu ku isabato biba biri mu mazu yabo tuzobitera ku isabato. Bari kubaravuga yuko bari kubarerekana yuko atahandi abagororotsi bagaragarira atari ku isabato. Kandi rero iyo ntambara igiye kuba ntabwo ari ntambara y'amasasi zobifatiye ku isabato na dimanche. Umuntu ategereza guhitamo bibiri, kuyemera Imana akayizera ikamuha kwitondera ibyagezwe by'Imana n'isabato irimwo, hama akazohabwa ubugingo budashira, canke akemera kumvira iby'abantu, akemera kuruhuka dimanshe akaronka umudendezo n'umunezero w'ino si, ariko akazobura ubugingo budashira nk'uko Imana yoyo yama yibira akabanga abantu bayo ngo bumvire Imana. Aba ariyo bahitamo bumvira iby'Imana. Nanjye mu kurangiza icigwa cy'uno munsi ndakubwiye ngo hitamwo Yesu, hitamwo Yesu, hitamwo Yesu, hitamwo Yesu. Abize Yesu Kristo nibo bazokwama bamukurikira ahaja hose, kandi nibo bazohabwa igihugu cy'ibyiza gihora gica bihe byose. Hitamwo Yesu bicitwa uno munsi mugenzi, nakira ijambo ry'Imana. Urabone kugira uzoronke ikiganiro gikurikira aho kizoba kivuga ngo imburi ya nyuma. tuzoba twiheje neza ibiri gufatwa mu nama iri kuba kugira ngo dushobore gutanga imburi ya nyuma imbere y'uko akaga gatangura ni imbere y'uko ibintu biba bibi abantu bagomba kubanza kuburirwa ni kuvuga ngo rero ukore abone kugira ngo uzoshobore gushyikirwa n'ikiganiro gikurikira ibitu bivuga ku muntu ajye gukurikirana ikigwa atari bwa bikore hama kandi ufise ikibazo n'ikindi kintu woshikiriza community kugira niyaki kuko commentaire ziri publique gucandika muri commentaire kizobonwa na benshi hama ikindi nacho wokora ni gukora pankaje kugira ngo buno butumwa ubushikane kuri bagenzi ba twese hamwe twitegure kugira ngo dushobore kuzaba umutigiri w'abanesha tuze turagwe ubwami bw'Imana Yesu akugire neza Yesu aguha umugisha kandi aguhe kwa mwizera buri munsi mwakire ijambo ry'Imana
muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza aha bakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo mufise ico mubaza cyanye mwipfuza gutwandikira kuri iki cyanye kiriya cyanye mwipfuza kujya muri groupe ya WhatsApp twandikire kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya Majana biri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na rimwe majana biri n'umunani majana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda akamenyetso ko guteranya amajana biri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na rimwe amajana biri n'umunani majana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda cyanke ukabyandika muri komantere Gira na ucuterereye mwa kino gihwa dukorera Imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi.